Sizo ubiza abantu bakaThixo. Emveni kokumongameli ethethile esithi isiThixo silahlekile. Mhlawumbe nawe ukhona phezantsi. Silahlekile isiThixo. Izolanda isiThixo apha ngaphambili. Mhlawumbe aphendleleni ngexesha leCorona. Ugruzukile unemihruzuko. Uthi umongameli umntu makaza aphanga phambili. Azogalela isanti enguThixo esilondeni khona ukuze kuzophela ubuhlungu. Mhlawumbi lethu yazenzekileyo sihamba phendleleni uthe wakubhekabheka endlini wabona ngohodi impundu eseleyo. Mhlawumbi ulisalela lefemeli yakho izaphanga phambili. Mhlawumbi uhamba wedwa uyagoqoza ufuna uhamba nabantu uthi uThixo njenkemini njena sondela sizohamba sonke ngoba kekho umntu ahamba yethu indlela. Indlela izibe mnandi funeka sihambe sonke khona ukuzapha endleleni sibafaka namabali aza kuthi sithi qhu sonke. Okokugqibela ndibangasondela phanga phambili mhlawumbi ufuna unika uThixo isandla sokokubana uThixo abambe isandla sakho ahambe nawe kule ndlela. Ndithi ufuna unika uThixo isandla sakho okokubana uThixo ahambe nawe. Andithi wena uzawubamba uThixo nguwo ofuna ubanje isandla khona ukuze rhamente engcwele kaThixo wakufikela kukudinwa endleleni wakufikela kukutyhafa endleleni izange phambili azarhuqa uThixo. Sifuna abantu ngaphambili hlabela kwaya asandele umntu ngaphambili sizothandaza esiguqweni nasi isiguqo. Mhlawumbi ufuna uzothatha amandla kuphela amandla rhamente engcwele kaThixo. Mhlawumbi ngexesha ulapha kukho umlwele ushiyile endlini sizofuna abantu abanjalo. Nasi isiguqo uzangakuthi uze kuThixo rhamente engcwele kaThixo. Vuma kwaya athi umntu angasemva sondele athi umntu asentanyeni angene ngaphakathi azothatha amandla kuThixo.
Thank you. Thank you.